by the way. Eh, Omonandi afuba ku PF poa family.
Marushi, imifukire kuchira nechushi, imitumpire kwatini kapushi, ukusavuka kuchira nenchushi, na kamwe mfukuchira nakabushi, nechipwela kwatini chilunshi, na mawala kwatini wakumushi, na machiki kwatifechifukushi, norufyengo kwatini tungulushi, nechisungu kwatini wabushi, na tondolo kwatini kansenshi, nokufita kwatini kunshinshi, nganapo na bonse ni chinshinshi, na kachena kwatifeka chizu, Filashi, ichi pale pa kwenda kwa tinipashi Kwa kuingila mwendo wa panshi Bongo bongo ya kusange chukushi Neusha nisha bode no mupashi No kusangula jiva abo mukashi Chitina pone mfumusha panshi Ngakashi mabonse ni mumbokoshi Ama savage bonse pena baloshi Ama sondela kumpu mine mikoshi Kumpa baba mpapire na moloshi Napakonga na rombele fya menshi Ukuchumfa kutendeka no mweshi Ama sange ya vekele pamfeshi Naka mungulu kwa tifebu nonshi Kuivila chali la chiko koshi Kupita ninshi la kapiri mposhi Napita na faka watila poshi Nebo pirato wakumushi Nakumye mfuna liluka komenshi Aba shani na pirato basweshi Aba ponde la pirato ninchenshi Aba ponde la pirato basenshi
By the way,
Profex.